Dawa! ba ma to bu good luck gente atoro me lo wa lo adidi mi sabere abu he to ni fuko mbalile sitale mara ma ato me lo galo
he afu go mi fe eh on bed kage is na mo wa ke chorelo eh otoro ba bogi asem ke de ba ya ba bogi
One, two, three. Koran wangu raka erente.
go mana mma sampete nwa bia li nwere ozi
omuwa si na nwere ozi ngwazuwe mu ka mu nanu
gente asampete nwa chine ka sala repere makoba uri pa mu nkitisi ana mo nyenge lugalo
eh omenka isi ni ulo nye galo mu sinum wanum eleya onye ahụ takwụcha otoro ogologo ọ mara mma isi na ọ ga-alụ m ojikwa ego omeka ojikwa ego
bịa ugo mara mma anyanwụ ụtụtụ ọ bụ mụ bụ omenka gudu bọị ụjọ atụla gị agaala m ụlọ ụka ụzọ atọ n'eziokwu amụma nwe dị egwu omere sayensị omiri balụ dị omere matematiks ei amụma uwe dị egwu atụ uwe m ga-alụ ụzọ mmiri gbuo lam ga-ịhụ nwa agbọghọ bịa nchara acha n'eziokwu ọbụ ya bụ nwunye m adịla atọ dị ịda agagharị ogbe mbụ ome nka ka dị ịlụghalụ o
isi gịnị isi na ịgala onye
che ome nka gụdụ bọl ome nka fine bọl Hey, baby Genti, agala mu Ghana, hela gala, banye na Togo, heta la Togo, banye kwa Congo, from Congo, banye na Mali, sita la Mali, baga Kigali, from Kigali, tunyeze Senegal, from Senegal, bata Naija, baby, ahumo nyenu la o, taka melo walo.
Chineke, ekweli hojo. Ati gbakwa ogayere awurogu asim ogayere bat senda
ya asampete nwa ndi hidi kwa ni ko bat senda obi dige like ihe o ma no wa after all dige is it tatadi badogo ede deka obu he sita bia kan nere gaka
muki choro inyera ka inenye kwa ka nyegbukwa onwe gị asị m gị nyegbukwa onwe gị anụ ọfịa nyegbukwa onwe gị
ikuku nna ahụsiela m anya ọkwa ịma na nwunye m lara ala agbala m mbọ ka nwa ike lụta ọdọ nke ka ya mma 100 times ma na onwe gị si o ike agwụ nda m oyi ndị ịtụ m o lei ọ bụ taka ome nka si laa
ome nka ị na-atọ m ọchị ị ma na ụmụ nwaanyị ha juru eju ị na-asị na oyi na-atụgbu gị na ọ ị maghị ihe ị ga-eme
ikuku nna achị ndam ọchụwo eziokwu ahụsi ndam anya o n'ụtụtụ hendị ịla m elu o n'ehihie hendị ịla m elu o labalị dị setin ịlawa elu dede anwụọ ndam anwụ o mana nla bụ mbụdo enyi nwa oko
omenka ị ga anwụ akwụsị ụmụ nwaanyị na akpara gị o nwere ebe m ga-akpọ gị aga etichara gị atịkwa ịfụnanya nke ọbụla ịtụrụ aka omenka ịkpọrọ nke ọbụla ibiri aka omenka iburu nke ọbụla ilere anya omenka ịlụrụ
ikuku nna esi gịnị mgbe abịa nwata anyị ngawa agawa
ụkakwa n'anyị ka mbọ omenka enyi m nwoke na-achọ ịlụ nwaanyị o nweghị nke na-ekwe ya dị ezudele ihe na-agụ ya
ebelebe kokochi ebelebe ha ebelebe ebelebe kokochi mgbatịmgba kokochi ebelebe mgbada ebelebe ebelebe mgbada kokochi
ebe ọ rụọ abomose ogu gogu am jelu lejo na ngba ngro malu lele hak mamba trube musika 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 achia achia uja 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 uja
ya wata I chori sumbada ife na to ku to le bu ebu sika baro nya na pa wi a ogu onye jigu ke wu na cho kunere wa wa na la o kwa nu mi ro ku ke je bu mbe koko chichi koko chichi koko chichi koko chichi ana ma nwa nwa hu na ana ma nwunyu anya kam so ri ga ti ba ke fu na anya koko chichi koko chichi koko chichi koko chichi kiri ka le kiri de na obura nu ngwa were nka para ya na ka abo obuli bira ka osorogi Kobule chora cho osorogi Kobule chora ka osorogi Kokochichi kokochichichi Kokochichi kokochichichi Kokochi Lele ni wambe
wambe
lele ni wambe
wambe
egalu wambe
wambe
egalu wambe
wambe
egalu wambe
wambe wambe wambe wambe
wambe
wambe
yeme Lele no wambe A short man you A brief man you Na him be wambe The stature of wambe na brief Stature of wambe na mumpu Stature of wambe na dwarf Wambe Onye galo niya Na him make wambe Congo for native doctor Go get the medicine Wambe Na you go tire o I say na you go tire Wambe Chai Arune meni mogodo Arune menu mogodo Yemana sobu di pa ni mogodo Yemana sobu di pa ni mogodo
Thank you. Ikagunda me boso ominka isinika gula gi boso umu wanyi wanwa nweta gi eh ha ge bugi totorito Nigeria ge yigi Somali eh
ikukuna obude lade me boso obu mugo menka gudu boy obu mugo menka fine boy anyi ngi gberola begara woga aga me gbe ya la tofupam. Yariwa, thank you la very much. Mokwe mwone matokwa molo do.
Uminka, iwere sense. Uminka, good boy. Uminka, fine boy. Anika ka, gawe gaya. Che!
Uba gaya, gaya ni aringye. Yo, ayima yaine me because Uminka, ikuna aringye. Muka, na wajo. Omuna ye ni aringye. Ongi nene zume chula. Aika waje.
Too much. Isiala, Iberala. Inu go ni hu omenka buru. Biko, wele zenu ringi gi. Kanyi jizem do anyu emeni ihe. Ezu dene, anya yogo gi.
Hebelebe, hebelebe. Hebelebe, mbada, hebelebe.
Koko chichi, koko chichi. Ikuku mwam, onwe gisi. Onwe gisi. Onye pumpume soya okuro to. Why you do use of crazy? He had a lady in Korea. On your backward and crown, as your up a room, really. Cocotchi, cocotchi, chin, cocotchi, cocotchi, ikukunna gabante onwe hi mere ola hala agwodi ihe oloro agbotorola nani anyi ga emu ugbu a wi were mma gbupu aka ebelebe 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 mbada ebelebe ebelebe kokochi 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 nchin kaka ebelebe kiri ka na ekiri utere na oburu anu ebelebe ana gwo chinchin na aya esula aya ire ya na aya eri mgboro ebelebe mbada ebelebe ngogwem ligi igbu m aka obu lezi alandam ikuku bia ila alamo
I'm a pastor. Pastor Eliwedi Ile. The man is shirike well. Obu ya pure na putani. Ni men sobu nka anyi no. Ngwa kaiga, kevele nge patro. Ngwa kaiga, ngwa kaiga. Now. Ngwa kaiga, ngwa kaiga. Uwa.
Tanyinga, tanyinga. There was. Anyinje.
Chineke were on odo
Boya chukwu no gaza Boya chukwu no gaza gemere meza yonyo bioma Boya chukwu no gaza o gaza nie
Boya chukwu no gaza
o gaza nie
o gaza
nie
meza yonyo bioma
eh
Boya chukwu no gaza
o gaza gie
o chukwu no gaza
o gaza ge
o gaza
nie
Chineke Boya chukwu no gaza
Aka 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 Oh yes Lord Boya chukwu no gaza gebere Iboya na magi Chikekere madu gaza gebere Iboya chukwu no gaza Boya chukwu no gaza gebere Mwanya gage kuru nwa o Wonyi siga uzo ye Boya chukwu no gaza Onye ogboke kwoku Onye leji oge nwere onwe ya o Boya chukwu no gaza Umi ibe kpọra m ya chukwu ewe me
Boya chukwu no gaza
Kpọra m ya
Boya chukwu no gaza
Kpọra m Chineke
Meza yonyo bioma
Jeyi
Boya chukwu no gaza
Onye nwe mmadụ
Boya chukwu no gaza
Kpọra m ya
Boya
ya. Ekele dịrị Chineke n'ihe niile. Ụmụ Chukwu kwụsị n'egwu a. Ka ebe a daa ji. Ụmụ Chukwu gị na-achọ unu. Ka ebe unu si na-agbata ọsọ dịka ndị na-enweghị olileanya. Unu abịara n'iru nsọ nke Chineke. Ihe ọbụla bụ nsogbu unu, Chineke aghaghị ime ha niile ka ọ daa ji. Ngwa ọ bụ gịnị? Kpọrọ m.
Mụ na-enyi nwoke Omenka. Anyị jee na nke nwa dibịa. O mere anyị ọgwụ anyị ga-eji chụta nwaanyị. Uwe nye anyị ri nri nke a na-akpọ tọchamfolo. Anyị werezie tọchamfolo.
Anwụọla m
na-achụzi nwaanyị.
Ihe ọjọọ.
Nwaanyị ụmụ anyị niile nọ n'ime obodo a na-achụgharịzi anyị ma onye ara ma onye isi dị mma ma ndị ụkwụ ara onye mgbe onye ọbụla na-achụgharịzi anyị. Anyị ejego ka nwa dibịa bịa werezie ri nri. Ọ chọrọzikwa iwere ri nri ya. Anyị atụghị ego na mmiri ri nri anachietakwa bịa batakwa anyị n'aka. Biko kemgbe anyị
na-esi
anyị na-enwezi problem n'ụzọ ọbụla ezigbo nsogbu dizie na
Chineke gbaghara.
Biko kpere na anyị ekpere yọrọ anyị Chineke biko ka ọ gbaghara anyị nje anyị niile ka ọ napụta anyị ri nri ya biko.
Ihere megbu okwekwe nsu. Nwachukwu anụwo m olu gị. Nwachukwu anụnụ m ihe ị na-ekwu. Maka njọ gị otu ajụjụ. Ị nabatala Jizọs dịka onye nzọpụta gị? Ị nabatala Omega dịka onye nzọpụta gị? Ngwasa m.
Ewo ndị ka anyị ewo.
Oke ị nabatala. Ngwanụ tanjukwu unu. Ị jụla ekwensụ na ọlụ ya niile?
Ewo kpam.
Ị jụla nrafu ya na ọlụ ya niile?
Ewo.
Ọ bụ ma ị jụla.
Anyị ajụjụ.
Ngwasa ekpuru ala. Ekpere.
Anyị ajụjụ.
O bidokwala. I surrender
all.
Onye nwe m na Chineke m, onye na-edi n'aka ya, onye nwe m ịnọkọ n'elu ọgọdọ gị na-apụ n'ala, a sị gị riwe otu n'ọzọ onye ezi omume le. Gaa biko lekwa ụmụ odibo gị, sachaa ha n'ike nke dị n'ọbara gị. Sachaba ha n'ọbara nwa atụrụ ka ha nwere onwe ha kpamkpam. Sama 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 ike ekwensụ na ajụ ụmụ niile ndị na-akpa akụmakụ iwepụ ndụ ụmụ odibo ndị a n'ike. Obere Chineke dị ndụ si n'eluigwe nke atọ wee were ọkụ nke mmụọ nsọ bibie ha niile ka anyị na-ebugala n'ihe ebighị ebi na Jizọs. Na wizard nne ha enweghị ike ọzọ n'ime ụlọ ọzọ kwa. Ngwanụ lawanụ, ngwanụ lawanụ, ngwanụ lawanụ. Ọ dịwo mma, ọ dịwo mma. Ị ka na-ele anya na asị m ụlọ lawanụ? Ị ka na-atụkwa egwu asị m ụlọ
lawanụ?
Ikuku asị m ụlọ lawanụ? Omenka asị m ụlọ lawanụ? Nsogbu adịghị asị m ụlọ lawanụ? Ịnụ Chime were ọnọdụ n'ihe
niile.
Thank you.
na o pa obu wembu nde na nonga obu mwaya le ikukagadi me godo le
omenka mbia kaila umu mwanya di ahu anyi ichori da tuchuku ima no gwa rola he ninga lago ngwa no kaila wazie
Isimkawa
adi afani. Oh,
tena mbudi nasuo. Adi ni wekota nyodo. Le lulu. Ogbenyala, ala adam, ala. Ndi hidi meba, mu ogbemala ndambo. Obdo so la mjala hia.
Hey!